Sundela my dad, kunini beza mukuhlukanisa manje jabulile bathula bathinya kodwa sexabana baphenduka basaka si qinisela my dad thando lami nawe bayoze balwazi bayekukhuluma noma yini abangayazi bamukele isimo bayeke ukuthaka angithi sakuntombazana wena vele ubunga sichifiswa na high skele kuza manje kela bathikelele tshela bangazi sesifikile angithi sakuntombazana wena vele ubunga sichifiswa na high skele kuza manje kela
Yeah. zi fela ngawe ongangila Awa mina ngiyazi fela ngawe Awa mina ngiyazi fela ngawe Awa lavi tawe nami ngiyazi fela ngawe ongangila Awa mina ngiyazi fela ngawe Bangina yansela ngawe I love you darling na mi yazi fela ngawe ngangi Bangina yansela ngawe Bangina yansela ngawe
Tchau! Sebenzi wethu, Sophie, no, te no malo. Yeah. say like I'm buying Tropicana. Me, I don't think I them take the marijuana. Joanna, Jubadi, Biomogana. Onjo, Omlando, Fumi, Moyagwe, Los Goda. Who and nigga, if a nigga think I give up for? Me, I done the streets since when them sing on Gozo. Apala no be so, cause see my team, them no be feeder. Premier League is not UEFA, small body, my engine bigger gun. Echo! Joa, when you show up.